romana birga birga gashi nan ana ta pumping nashi yana ta haske kamar yadda ake gani a wannan lokacin an sar sai godiya sai kuma fatan alkhairi kamar yadda ake gani a wannan